Nā hei a pōpō rongo ai tātou kō wai ka whakanuia ki ngā tohu hiranga a te kāwanatanga. He oi tērā etahi tino o te ao Māori kua whakanuia kē I tēnei tau. Ko tētahi ko te tautohito kai tēnehi Māori a Ruia Morrison I tono tōna whānau kia whakawahia ia ki tō rātou marae ki roto o Rotorua, engari whakahengia e te kāwanatia nara hou, kia moana makapelu lī ngā whakamahuki.
It's a big title, eh? I shook like a leaf. I just never felt like that ever.
Ahakoa he toa whakaihu waka tēnehi I o horere tonu a Ruia Morrison I te whakawhiwhinga ōna ki te tohu kahurangi.
It is what it is, and I have to accept with humility and grace. And for us.
A tērā te mana ko tōna whānau ki atu tōna rā whakahonore ki tōna marae nei I Ōhinemutu. Ka tono a te tono nei ki te kāwana tianara ki a Cindy Kiro.
Ka tai te reta, Carl. You know, we had a, she respectively declined and he me whakaaro tēna arohana kia mātu, te whānau.
Hei tā, Morrison, kua tai te wā kia auahanga whakaaro ki ngā whakahaerenga o ngā tohu hiranga te kāwanatanga.
Me pēhea tēnei te āhuatanga o tēnei, tēnei whakaaro, you know, te tono, te tuatahi. Engari mō rātou anō kia tai te honoro, te honere, ana me pēhea kia rātou kia tō rātou hiahia, kia whakatū I roto I a rātou marae, a rātou rohe, a rātou taone, mō te katoa.
Ka tū ngā hui nei ki ngā whare kāwanatanga I Tāmaki, te whanganui a tara rānei. He oi ehara I te mea hou te whakahonore ki runga marae. I tēnei tau tonu ka whakawāhia a tā Derek Lardelli ki tāna tohu tā ki tōna marae o whāngārā.
Arise, Sir Derek.
E ai ki te kāwanatanga me kahurangi Cindy, kua mana ēnei ture hou I tāna nohoanga ki te tūranga nei. Ko te tikanga kei te krauna te mana tohu mō ngā tohu hiranga a te kāwanatanga. Ka āta aromata wāhia ngā tono katoa e ngā kaiwhakahaere, he oi ka uaua rawa mā te kāwana tianara, mēnā rā ia ka whakai ki ngā tono a tēnā ki tēnā pito, a tēnā ki tēnā pito.
The question in my mind is, you know, can we start the conversation to broaden it so that the whole community can be acknowledged at the same time?
E rika rika tonu ana te whānau Morrison mō tō rātou kahurangi.
Not only tennis, Māori's good at anything.
Ka whakawhiwhia ki tāna taitara hou ki Tāmaki Makaurau. Moana Makapelu Lei, te Karere.